gombo mondo timbena obed malong'o e mbele ruodha. An agombo pile mondo chunya obed malong'o e mbele ruodha. Unjohawi, unjok mano winjo wet maber, kendo donjonegi teko gi muya mar Nyasaye ni kodu nyaka giko piny. Leru mondo nere e timbeu makare, gi chunyu mabeyo korito Jawar. Leru mondo nere e timbeu makare, gi chunyu mabeyo korito Jawar.
Kaka nyithindo mayom gombo cham minegi, e kaka un bende onego gomb chak maliw mar chuny mamiyo udongo. Nyaka uchopie warruok, kaka nyithindo mayom gombo cham minegi, e kaka un bende onego gomb chak maliw mar chuny mamiyo udongo. Nyaka uchopie warruok.
Gombo mondo timbeu obed malong'o e mbele ruodhwa. Bendu gombo mondo chunyu obed malong'o e mbele ruodhwa. Ng'ano manoiro jok mano winjo wet maber, kendo
rwako gi mor.
To wach nokodak aming'a e chunyu, nikech nuero ber mar piny.
Ber mar piny
gi moche mag piny kod mwandu mag piny. To mago kalo kendo rumo, Nyasaye to siko. Gi moche mag piny kod mwandu mag piny, to mago kalo kendo rumo,
Nyasaye to siko.